Kua whakatauri te hiaia ki te Dalai Lama, ka mutu e 300 miriona ngā tāngata kei te whai i ana akoranga huri noa i te ao. A ināianei kua whai wāhi te Māori ki te whakapono o Sri Sri Ravi Shankar, he tangata wairua nō roto o Inia. I mau ake i a mātou tēnei kōtuku rerenga tahi, i āia i Aotearoa ki te kauhau i tana rongopai ki ana pononga Māori hou. Me te mea kei mua i te aroaro o te karaiti. He pērā rawa te tapu o Sri Sri Ravi Shankar ki ana pononga e 300 miriona i te ao. He aha koa, āhua pāpaku nei ōnā ke whakaaro.
I just consider myself as a child who refuses to grow up.
Mai anō i tōna whānautanga i poipoia a Sri Sri me he tohunga. Kaore ana wahine, kaore ana tamariki. Au atu, kei āia tōna ke momo hāhi. A ko etahi o ngā pononga, he Māori.
My main slogan in the whole world is to say that the whole world is one family. We belong to one human family. So I have always felt Māori people are part of me.
I reira te karere i te kauhaua Sri Sri i nā pō, ki mua i te 5 mano tāngata i Waitākere, e 200 ngā Māori i tai atu.
It's good for my nākau, it helps me to stay centred.
I hoki anō ngā mahara ki muri, ki ngā o tātou tūpuna, o tātou pakeke karaua mā kuiama, e whērā anō ngā whakaaro, karere reke anō.
E whakapae tiana kotahi manonga pononga Māori kei raro i a Sri Sri, pēnei i a awhitia mi haere, te kai whakahaere o te whakapono ki Aotearoa.
Tino whakapono ai ki te whenua, kia papatanaku, kia ranginui, kia hene moana wera ahutanga, mēnā Māori.
We may all be different, we speak different languages, our customs, traditions are different, we may dress differently. But there is one thing that's common, that's love.
A te ahiahi nei ka tūtaki a Sri Sri Ravi Shankar kia Phil Goff, i mua i tana hoki ki te kāinga a pōpō. A mehe kāinga rua a Sri Sri mo te hunga e rapu ana i te mea ngaro, no Phil Goff pea te whiwhi i tēnā.